sibone nendaba in the book of John chapter 3 verse 16. Ethi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Weza wanikela indodana yakhe eyazalwa yodwa. Ukuthi lo nalo okholwayo. Abe nempilo athole impilo engunaphakathi.